Sina anga ndine agi mu area si ndi makhala mudzi ma Malaswa tiye champiri grupu champiri ine ndikufuna kufotokoza za nkhalango imene mukuiona kunoyi kuti ndithu kwa Malaswa kuno tinalodala kwambiri mbali ya kunoyi kuona mitengo yochuluka nkhalango ya mitengo chirengedwe ndipo mitengo imeneyi yakhala kuti kutithandiza kwambiri milimo nkhuni komano pa zaka zisanu zimene zadutsa pakatipa ndizimene zikuonetsana kuti mitengo yamba kuonongeka kwambiri maka maka chifukwa chakuti mavuto amene akhala ngati kuti ali kumudzi kwathu kuno chifukwa ambiri akhala akufunafunabe ndithu kwaletsa anthu maka maka zamene mitengoyi imafunikira ndibe amatha kubvetsetsa koma akambaone kuti anthu kumudzi kwathu kuno ambiri kusowa zochita ndei kukhala ngati mitengo ine imene akhala ngati apezera mondrama kuti akhala ngati athandiza mavuto awo ndi nkhalango inthu imene mukuionamo ndiye kulu ndithu kuona kuti ndithu delathu lino ndi malo ndithu wabwino kwambiri oti anthu ambiri amasira kwambiri sili mavutika nkhuni chani zinthu zambiri zimatithandiza ndithu komano panopa nkuone kuti mutati mupite kuseriku mukaona kuti ndithu zinthu zofisa chisoni kuti nkhalango ndithu yayera kumeneku muone kuti ndithu zinthu zosakhala bwino zije zimene zikupangisanso kuti mwina kumusi kwakeku kukhale kukumbika fa chakuchepa kwa nkhalango imene ili kumunoku
awanso ndi malo aja timafotokoza nthawi ija timafotokoza za mitengo imene ilili nkhalango yakuseri kwathu imene inalili ndi chimodzimodzi ndithu imene mukuonera malonse pali mphepo pakati kwa chiusech nkoti mitengo inali ndithu paliponse ngati imene inalili kuseri moti panopa nkhawa yathuno iliyonera kuti sili kudziwa kuti zikhala bwanji pakapita zaka zitatu ziwiri zitatu malingana ndi imene mitengo anthu akudulira chifukwa ikhala ngati njira yokhali imene anthu akupezekera thandizo kuno kuyesera kwa aletsa kuyesera kukambirana kuti asiyani zikuonetsani ndi zinthu zotise zingatithandize fa choti anthu sakumva fori anthu akuvutika akusowa chithandizo choti iwo apeze ndrama ndi njira yokhali imene ikuthandizika ndithu mawokhawo ndi amene akumatulutsa iwo akumanenetsa kuti ane sindingagone ndi njala mitengo ilipo muoneya kuti ndithu madzimu kwaona papankhuti apangazi ndione kuti ndithu munali mabwinobwino ndithu mitengo kose b komano panopa foti yatha nde panopa vuleka mabwera zikupangisa kuti nthaka izi kokoloke zipita kumusi zomwe zikupangisanso kuti mwina nthawi zina zizipereka mavuto anthu amo kumusi kumadzi umakokolola tikuonetsa kuti mitengo ndithu imatithandiza kumvatali panopa tili ndi mavuto akulu siti kudziwa kuti kutsogolo kuzitithira bwanji nde nkhawa yathu ikuone kuti kodi pakapita zaka ziwiri zitatu mitengo yatsala ukuyi ikhala ikupezekabe pamenepo ndi maameri kudandaula ife nkhawa yathu ili pamenepo
maiphiri teni tikadulani mita kuti tiwonjezere tatimakona kaperelera sikwana uvuniya
andaonazo kuti sikwana amavuto akaja kachinonde kuti singabwire amadiwanine baba ngazombaloandusanzenandabolasukulu ndamwekungu ndiwasekopaenaa bwino uwagwetsera nkomawa ndemaperake zinthu
zimukuita
janimudula
mtengo ifa chijani
basi malingana mavuto
mukuiona mvula mmene ikuvutira
tikuiona
ndiye muchadayambira agulupu wachampiri kudandaula kuti anthuni tasiyani kuononga chilengedwe tionani zokolola siti kukolola zoyenera kodi inuyo mumakolola mudzoke ndiutu umene muli
inesatu zimene mwabwera pano sozumveka ngatindiona ngati munthu sazaona kuti ndabwera ndizakudya siyani
mbudulandikunena
kuti mtengo umatisamalira nthaka kuti nthaka isakokoloke komanso mtengo umene timapeza ko mankhwala imukadwalaapeza mankhwala kumtengo omweku inuyoukatula mtengo umenewo mukeza
ndani
Zilibe pindu kweni kweni, chifuwa chakuti, mirengo kuno kwatu, mene mugu iyo nelamu, tenaya mbakalekale kuzala. Koma, siku kwani ila kutibwe zilete, chonde muntaka. Tukuzala, masaizi masaizi, ina ndi mugu iyo na ukui, kusanya za kutu kuno kote dashila ndila. Koma, chifuwa cha umpayu mene fetili nao kuno kwatu. Kutipia umoyo wanga watikuliri onse, winari ense umoyo watikuliri onse, kuri yeyo abezebu inopakomobagi. Ae nela kugweza ntengo, kubanga magala, kugweza ntengo, kuguli tankuni. Nijifuwaja kuri kunogo, nife au mpawi. Tsogolo lao wana waifeo, tawapela, chifuwaja kuri ife magolo, tono ngashirengedwe. Aba, tukutimigizi la uranta uzakuri, kunogo mafumu watu, upangiri, umene wa mirengo. Unawa loadi, ifuati mazala mirengo shakandishaka, ndi mene somu kuone la ingone ingone ili apai.
Amene ndilipa malopa nondipa Gwauya. Kusokulu kwa tuku ndi malo amena onongeka faja mazi. Mazi amena kumajokila kumabiri kumene da ononga mirengo. Ndezu kazi ndizo opshe za kwa mbili. Ifuwa maloa, ndi nalipa munda ndi tupo ya mbili lapo. Pa malimidwa, ama kula hapo shimanga, unwagi umadele ndi munda.
Zinanga ndi nero desi samwele. Malawa no wandi nazalia vetiver imeri wembe zino titi dzizula vetiver mene uyu unkari tseka migula kuti madza samato gamula adzita kuima pamunda barafika pano ndipa migula ndinatseka ngula wababa ndicho linga yoti madza akamashoka uku amathoro nongera mbewa wababa nifaya ratseka ngula uku dza vetiver kuti madza akamabwera uku adzita kupira uku kafika kuntsinje uku ababa samato nongera mbewa kwambira kwa yakaya tajiti navurika napo chaka chinocho ndimera tseka ngula udza vetiver nifaya ke mukuona mbeu zizilionchi
dzina langa ndinodetso kawele tonobonda imira achinyamaranzanga ifeyo pango pela program ya youth alert tinasankha mbali yoti bwezetse chilengedwe chilengedwe chikuta koma tikumaona makolo athu zimene akuchita kuti apeze ndrama yoti akagule sopo akwama ochamakala kuti tipeze chakudya monga nyengo inoyo akuvutika kwa ochamakala ndenga tinochinyamara wadzaka 15 ndiko zopita kuma kuchokocha nawo makala pandi business imene makolo anga aisankha business opanda mpamba teme ndikapita school ndikafuna dzaka anthu ankhani koma ifoya kusowa kwanga koma makolo anga sikuja sinapitirize nasi labanjira ndiye panopo ndikuona kuti makolo anga aja kuti apeze ndrama pakhomo paja akudalira makala ndiye ine ngatiro ankhani unandikanika panopo ndati business imene ndingapange yopanda mpamba yosalia school ndikocha makala koma ndimafunitsa mabungwewo aritanize monga ife ya yufi kuti tirukuke tisadzoche makala kuti phunzitsa monga zosoka sokazo zochelera ntchito za manja osati ntchito zolinga za mofisi zokazoka timafuna ntchito za kugira ndi manja athu monga ife ya chinyamara timavutika ndi dimbalija koma mavutika okatsiriyo lenga zinthu za makolo athu zikaphwanyika iwo acha kupita kugomokera kukononga chilengedwe pamene mulati batsa thedu pampwija ndiye kuti ife tidzitsirira kuchokera mu mphamvu zathu
ndine la gina miliyoni sikuno ndinaphunzira ndithu dalekeza form 2 ndinakaphunzira kusokako koma ifo yose wathandizwe nalilonse yogulira mashini ndiye panopo ndingokhala kumudzi kuno timangogwira ru maganyu maganyu akasowa basi nkulowa nthengo yambocha makala ine madandalo langa ndoti ndimafuna ndinapeza thandizo monga ntchito imene ndinapezayi ndimafuna ndinapitiriza kuti ndimwina ndikhoza kumapeza pena pake popezera ndrama ndiposa anja achinyamaranza anga ife ndikhoza kuwapeza ndikhoza kuwapezera ntchito chifukwa ntchito imene ili kunayononga chilengedwe tudziwa zoti tiwononga ndithu koma ifo yose wathandizo nchifanya kuti ulimbikira wocha makala choncho ndimafunitsitsa ndinditapitiriza ntchito imeneyi yosoka kuti anzangaso mwina angapeze tsogolo labwino mawanga ndomwewo
ineyo ndine Hana Livingston ndikufotokoza za chimangachi chauma chifukwa kuti mvula sinagwe bwino ndipo chaka chino kuli njala focha mvulo kokhala mvulalo tikhulupa kuti njala ipitirirabe fori mvula sinachite bwino focha kuwonongeka kwa chilengedwe chanthaka mitengo kuntunda nde madzi akumabwa othamanga kwambiri kuona mmene mukuoneramu pakana kurutsa miyala yapansi ndema uri madzi aime kuti chimanga chipeze bwino bwino chikulepereka chikungo uma chifojo so chitetezo china chijose ndiri kungopemphabe kuti amene zvikuononga chirengedwe ndifero mwefo yoso thandizo ngati kungapezeke mabungu ena kuti thandiza kuti mindathu ikhale bwino aise kuti thandizirako kuti chirengedwe tikachibwezeretsa kuti thandize mbeu zetsopano kuti tipange ulimi wa thirira ndizipangire zonga trade pump kani mota geni kuti tagwisa ntchito kudimba kwathuko kuti tidzachepetse njala mwina imene ingathe kubwera
ine ndine Maria Kaninga atsogera mudzi mwa emosi gulu mandala tiye yambiri Mirengo imathandiza kubweretsa mvula mofulumira. Mvula ndimene mukuonera mukubwera chimufa cha mitengo imeda samaria mitengo. Mbeuso ndizimene mukuzoneramu zinasangala kwambiri chifukwa cha meda samaria mitengo yomvula sekubwera bwinonso kwambiri chifukwa cha mitengoyo.
Ife anthu akuti e champiri ndi kwati e phambala. Tikupempha anthu akufuna kwabwino boma komaso mabungwe kuti atithandize kubweretsa njira zosiyana-siyana zothetsera umphawi. Kuti anthu tisiye kuononga chilengedwe.
Hey!